Hekate, Hekate, Hekate. Hekate, Hekate, Hekate. Hekate, Hekate, Hekate. Hekate. Hekate, Hekate, Hekate. Hekate.